iteme irakomeye cyane kubera iki turuka turavuga ngo nomumenya gute turuka turavuga nibijanye na relation canke abantu bagiye kubakana kuzobana hama nkuko mubizi ikintu cy'ambere imana yatanguye gushiraho ntiyashizeho eglise ntiyashizeho ibikorwa dukora ntiyashizeho abaririmbyi ntiyashizeho ibikorwa yabande gushiraho umujyango ishiraho Adam ishiraho na Eva kandi ico kintu mushake mwanalize iyo mu mujyango bitameze nabi ibintu byose bigenda nabi je ni wasikandi kumwe na generation en tout cas turi kumwe cyane generation yanje nibande umwigisha arabaciye imbere akazinduka batuka canka abajyagagura ari umugore bavuga bati uyu mugore baje bashwanye n'umugabo ko mutwenga duze ibiganda none nivyo ari umugabo nawe agashika bajyagagura mwavuga ati aha baje bamukoreye ko tangiye kuraba umuntu wese president ava mu mujyango ministre ava mu mujyango umushoferi wa bus ava mu mujyango umupastori ava mu mujyango umwapotre umuprofete aza mu ishengero ariko yavuye ahantu mu mujyango iyo rero mu mujyango bitambwenze neza hari ukuntu bimeze nabi hari ukuntu ashobora kuza avuga canka akora byerekana ko ari kibaza afise twese tuva mu kintu cyitwa umujyango rero nyima tugira twiga ibi bintu nagoma mumve ko nitwaje guheza umwanya nitwaje guheza ibwirizwa gusa ngo mvuge amana byo babibaje bibabaje hamwe noheza kwigisha ukamengo vyari ibintu vy'ibirori gusa ndagomba mu byo nza kuvuga ni ntavuga byose eda Yesu ushobora kuvuga byose nawe urafite ibyo uvuga nga ariko mu byo nza kuvuga senga ngo mwemu yera akuganirize cyane kurusha ibirenze byo navuze wana sifuye sana ama je ndizera ko umuntu mutumwa bwiza mu mwanya w'ijambo ry'Imana ntibikunda ko basinzira naho ntabanje kwirukana imwemu mbiziteze itiro kandi nari nzo ngira nirukane cyenda basengera ngo mukunde gusinyigisha ni jambo ry'Imana ari abakristo cyenda basiko satani rimwe rimwe aho ravuga akavugira abakristo ati je bajya abantu barambeshera frere ibintu byose babinta ko jewe satani ni bande bakunda umupira nga eh ntaca akirimwo eh ndabona nga ninde muntu arasinzira Barca na Real biriko birakina ninde nta uri na prolongation habaye ni kutarirukana imwe mu yitiro imbere ya televizion ni kibazo cuko abantu badakunda ijambo bagacagoma ndirukanye satana tezite na sata aho girukana kudakunda ijambo y'Imana ukunda ijambo y'Imana satani nazoza uzokumva unezerewe ijambo y'Imana hama ntibikunda kusinzira numvise ko uwanyitanga imbere yavuze ibijanye nato ya divorce ugiye ku isi ugiye mwakweze narabye toyo mu Rwanda yoyo ya divorce 118% apana 118% nokuvuga ari aba divorce bagasubira bakadivorce kandi ubu biri kugwego rukomeye ikintu cy'ama divorce kwahukana kubera iki ni kibazo cuko rimwe na rimwe abantu bumva umengo ni ibintu bya chérie chouchou carotte tomate gusa ni ibintu byo kuraba gusa inzobe nibiki ndo umuntu agaca yumva ndamukunda gusa zenda vyumva nta bindi rero nivyo tugiye kurabira hamwe kuko iki kintu kirahambaye cyane nkuko bivuze Theo urashobora kuba mwijuru aha mwisi yufise urugo rwiza urashobora no kuba ikuzimu aha kwisi kwera ufise urugo rubi amen kuko kenshi muri ma relation mutara abana abari ibintu bya pere gusa ino mwasangiye muravanye musha mutelefonana hewe ndagukumbuye kandi muvanye yo ukumva ivyo bintu vraiment ndyo none harakanuri twabana mwabana ari ama responsibility mutari bwahurireko mumaze kuyahurira ko rero kwatangura kumva mengo bya bintu vyaheze none ku numva mengo no guma mu bagenzi sinaye kare donka cyumva mengo ari ibintu byahinduze tugomba twige amen mumpe amen ivyibushe rero amen irimo igitunguru kimeze neza amen irimo na mayoneze okay. Umvike kintu. Hari abantu babanyamwuka cyane bibaza ko kwigisha bino uba wagiye mu mubiri. mugabo abantu bose bibaza ko kwigisha ibijyanye n'ingo cyangwa amahoration ari ibintu by'umubiri bizokugendera nabi kuko urugo ntibagubakisha ari babababashakataraba ai oya ntibagubakisha igisirimba hari ibindi bintu bagubakisha sivyo eh Amabandi nabo avuga ati ewa nta bintu by'Imana ngaho cyewe namubonye nkabona ko tujanye nkabona ko dukundana are turagenda nta bintu nawe wigiye mu mubiri cyane nawe bahara hano bizokugorera cyambere ngo mwamumve ndaza gukoresha kumuri ntahe zanje sanke z'abandi ariko sinza kubigira doctrine sinzi ko munyumva neza sinza kubigira ibintu utabigize uko nibishoboka oya umwe wese ukunyene tutasa tudasa tutangana tudakunda bimwe ni kumwe wese bitandukanye ariko ndada kuvuga ibintu duhurira ko cyane cha kuko ari umuntu mwari mubizi ko umuntu yavukiye areregwa mugiti murahazi murahazi eh pana mwisafuri n'umuntu yakuriye mwisite naho ne murahazi ah ugoro uri muragombe abo bantu si bamwe nibyo bakunda si bamwe reka mfasha abantu mugiti no kuvuga babana bavukiye mu bakire eh ama musite naho ni wa wundi barakenye bimeze kuno abo bantu ni baregwa kumwe umwana wo mugiti eh wo mu bakire bamureresha makado niyo hari bihano bamuhigihana ati urabona ibyo wagize nzoja muri Canada muri vacances bamwira ngo ntuzoja kuramutsa tantine Australia mwana wo musite nawe igihano ciwe cyamana nawe ibihe byose no kumutuma bamutumye genza nirya ntebe wa kirofa urumva bamuherekereza freedom isyo yigitutse wewe ibyo kumutuka byamana na bamureresha igitsure inkoni ubundi na bamuresha makado kutaja muri vacances ibintu nkivyo sinzoguhindurira umuduga urumva ni ibintu nkivyo rero umuntu yarerewaho hari ibintu akeneye kumva n'umuntu yarerewe musite nawe nyene hari ukuntu akeneye kumva umuntu atigeze yumva bamubwira ngo umubyeyi amubwire bizu amuhe bizu mubakire aje bizu umwana hari uwundi byo bintu abizi kuri televiziyo wore ni aje kubaka nawe hari gase yibaza mu rugo ngo ibintu bya general major anava hari ni ibintu bya gucya rero gasangurisha umuntu wabandi kubwo kutamenya imana ishimwe ndaza kuvanga ibijanye no kumumenya n'ibintu ngenegwa ko ubwirizwa kameme guhora urara imana ishimwe ngomba mpere kubyo nza kwibaza mutaza gukunda ubwa mbere na mbere ndababona ndababona Basomere itangurira. Niraho byatangurira. Sima bentangura ibya Pastor Lopez kandi ari wavuba. Reka meraho byatangurira. Tanguriro gice cya kabiri. Guhera ku murongo wa 18 gushika umurongo wa 23. Aho niho haze ko bahagaze ibintu ngenderwa ko nza kuba ndiko ndavuga.
Atsomwe zina rya Yesu. Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu yibana wenyene. Nkinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko byose byo ku misozi nibiguruka mu kirere byose ivyo uhoraho Imana yari yabumvye mwivu abizanira uwo muntu warabe ingena byita amazina kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose ricariba izina ryacyo amen
komeza
uwo muntu abyita amazina uhereye ku bitungano byose no kubiguruka mu kirere no kubikoko byo mu ishamba byose ariko ntihabonekamo umufasha akwiranye n'umuntu
aho
maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyarwo
ego
ugo rubavu uhora imana akuye muri uwo muntu ari umukuramwe umugore amuzanira uwo muntu
ego
maze uwo muntu aravuga atuyu ni gufa ryo mu magufa yanje nakara ko mara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo
tuvuge amene cyane aniho ngiye gufatira inyigisho yanje ani ngoma mubanze mwumve 18 yavuze ngo uhora imana aravuga si byiza kuyu umuntu yibana wenyene hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye bwa mbere na mbere imana yiyumviriye kubijanye n'uwo muzobana ni imana kumbura ushobora kuburi ngaho kuze ofisi imyaka muri societe yacu muri Afrika hari imyaka utanguye kuyigeza ko n'abavyeyi bacha batangura kukubaza none ga mwana nta numwe wishinguza muri korale gusa aha nta numwe hari imyaka abavyeyi bacha batangura kubaza na pastor akakubaza ati ariko se we kombo numengo nta tugomba kutubarira hari imyaka muri Afrika bacha batangura kubaza nagomba uhumure mu mutima wawe imana niyo irabizi kubikeneye irabizi kandi imenyera kuri byo wiyumvira niyo yabanje kuvuga ngo si byiza ku muntu yibana wenyene irabizi ko wewe udakeneye kuba wenyene kandi niyo yavuze ngo hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye ariko ikintu kintangaza narinzi ngo kuri 19 bacatangura kuvuga ingene imana yamunzaniye Eva mugasi ibyo byaciye bikurikira bace bavuga ngo nuko ibikoko ndababaze ibikoko bije ngaha gukora iki uyu mwanya kimana bivuze ngo si byiza mugatangura kuvuga ngo ibikoko byose mu ishamba ikifata wa muntu imutwara imwereka bya bikoko kugira ngo avyita amazina hama mugabo kandi bacadu akadetaye ngo ntiyabona na kimwe muri byo bikoko icyo mubera umufasha icambere mukwiye kumva ubwa mbere na mbere verse 18 itwereka yuko mu bijanye no guhitamwo ntukigere ukura mu imana nabari hasi nza kumva amen ndazi byo mwaje mwitetse nukigera ukura mu imana kuberike hari abantu benshi bibaza ngo imana hamwe no yigirira confiance kubera dufise igicapo kibi c'abantu batwigishije ibijanye n'urugo turazi mu minsi yahera twumva ngo hana abakristo batakunda ubugombe bw'imana wango ubugombe bw'imana buraremereye ubugombe bw'imana reka kw'iby'imana bijya barambije abarambiwe batasha ngo narumvise ngo umuntu ngo Imana yigeze ngo gutuma ngo mu prophet ngo aravuga ngo ngujya niwe mugore wa ngo icimwereka ngo umuntu ngo wikimuga ngo ameze gucyo ah ngiyumvira ngo Imana ngo iramubwira ngo uyu ni gwawe kandi ngo atamukunda kweri zo nyigisho mbidufise twibaza kwiyo turindiriye ubugombe bw'Imana umenga Imana ihaviduye ibintu bibi ndabibarize gato Imana mwibaza ko erega Imana n'umuvyeyi adukunda rabona papa wanje nayo bankunda ntazi byeje ingene bimeze ivyo mu kwezi kuza nta byazi ariko imana nayo irabizi byezo irabizi ni ntambara nzohura nazo irabizi ni ivyiza nzohura navyo kandi rero kwimenyera ivyo byose nico gituma iyo ndayigirie confiance inzanira byiza uno munsi ejo ibe bidashira aba bariye amen ntazo numva ntacu jamwireke Nse tuma kubwo kubonka inyigisho mbi twibaza ko dukura mu Imana. Hageze konza kuvuga ubutumwa nsenga Imana ifashe ize kuma amavuta ize kunshoboza. Hageze guhitamwo Imana nije nirabira. Nijewe. Mana habicagurira nabe. We. Imana iri romantique. Ofe niri trop spirituel kugira ngo yibagire n'ivya romance. Urabaza Dawidisha akubwa ngo amajambo yawe ansosera ngo we Dawidi uwo mubazi bijanye na romance y'Imana rero ubwa mbere na mbere mwumve neza mu guhitamwo kwawe ntukure mu Imana bwa amen ofete ukora ikosa mu gukura mu Imana kubera ijambo rya mbere ritangura Bibiliya nirihe jambo rya mbere ryungane rya mbere ritangura Bibiliya bagira baje mu mwitangurira hatangura akajambo kavuga ngo ubwa mbere na mbere imana don ukuyemwo aha bibilia ivuga ibintu byose biba harimo no guhitamo kwiba harimo nibijanye n'ingo rero nyimba hatangura ubwa mbere na mbere imana nico cyatuma no bijanye no guhitamo kwawe ubwirizwa kwemera imana ikabamo bibuga ngo udasukiranije nanje arasanzaza yuteme kuvanga n'imana ivyuzobamwo byose pota bishobora kutabu no munsi ariko vuba cyanke kera uzosanzaza kuko wakuye mu imana imana ishimwe kandi kindi bibira psalm zaburi 107 umurongo wa mbere no wakabira avuga ngo yataruhoraho yubatse abubatse biruhiriza ubusa ni yataruhoraho ateramiye igisagara n'abateramye nabo bateramira ubusa yataruhoraho yubatse yataruhora muvuge cyane twese yataruhoraho yubatse ubivuganye intege nkenyisha yataruhoraho yubatse abubatse biruhiriza ubusa sakuza namapo weme sakuza no muntu muhibita yega nyimbora atarimwo uzosanzaza nyimbora atarimwo uzogwana intambara nka wewe ariko harahiri ubwoko bugwanana na n'Imana yo aba Kristo batashe vre yakomesha uyashikane wewe uyakomye yakomu yashikane ibi ngomba hasi ngomba kuja muri bimwe mushobora kuba mwiteze ngomba mwanze mwumve ko imana dabo ibwirizwa kubamo amen voilà verset 19 birivuga ngo ishimuzanira ibikoko mu bikoko ngo niyabone umufasha bikwiranye paulo nawe aje mu kitabo cha mbere cha bikorinto cha kabiri cha bikorinto gice cha gatatu bacatu barira ibijanye n'umuntu w'imwemwe l'homme charnel l'homme spirituel ngo abimwemwe basesa byose sivyo ngo ariko umuntu w'umubiri ivyo ntabitahura baba ariko ravuga umuntu agizwe hari abantu yo bavuga ngo l'homme animal cyangwa umuntu ubukoko n'umuntu atarakizwa buri umuntu atarakizwa cyo tuma Paul akunda kuvuga ngo hamwe twari tugifuye twishwe n'ivyaha byacu ndo umuntu atarakira gakiza atarakira Yesu mwami n'ukiza mu bugingo bwiwe imana imubona ko atariho ntariho narakizwe ni nk'igikoko ntamwe mu gifise kirafise umubiri kirafise umushaha muga ntamwe mu gifise ivyo turavyumvikana ko sivyo sivyo umuntu atarakizwa ntariho imbere y'imana ntamwe mu y'imana iri muri we ntariho nico gituma Imani banda kumucisha muri etape yo kumucisha impande y'ibikoko. Ibikoko no kuvuga iki? Zeniberta kandi ko ndabwira abana b'Imana bakijijwe. Utarakizwa naho uze kuva ngaho kijijwe. Kukiza ushobora ku munsi wawe special. Waho oliyo yo kuvuga no mumenya gute nk'umuntu uza gutahana no mumenya gute nk'Imana. Nyimba rero twarakijijwe. Icambere. No mumenya gute ubwa mbere na mbere abwirizwa kuba kijijwe Adamu mu bikoko nta mufasha yabonye kandi yaciye agenda kuvuga ngo yo ndavya gasenje ngene kimereye sinumva twobara nurasi no kigisha ngene abantu babaho ngene umuntu agira yavuze ngo reka ndakigi aravye inzoka ntiyaciye avuga ngo yo ndavye ngene gatambuka neza urandi inzoka ndavye ngene itambuka neza antuka vrema ndavye amataye yijya ntumuze yijya ntama nijya mpene ngwetsa ngwatsagira efforo yavuga antuka no muhindura no yihi ikoko no gihindura igacika umuntu bire yasura inyengo mu bikoko nta mufasha yigeza abone ikintu rero mukwiye kumva byabindi ngo ngumbongo ariko numva ndamwumva ngo kandi ngo turumvana kandi hari ukuntu ibintu tubyumva kumwe erega nabo mu nyuma bavyumvise kutari kumwe batangwe bavyumva kumwe kandi aha twese erega nona twomara mu frere aha twomara imisi tuganira wewe tubonana izusha twumvana normal nora ko ni pastor mfashe umwe muri mwebwe mu bakobwa bari ngaha tukahora tuganira cyane nkibagira kushira akarimbi tukugurukiranira none byotinya ko mfise umugore ngo nsange niwe twabyumvise kumwe vuga ibintu byo kubyumva kumwe numwe mwari mubizi jambo santima icarije santima ibisobiso reka ndarigabure muri iyo jambo santima harimo amajambo abiri sentir mentir yo umvise ngo biraduze ngo numvi ngo numva ngo gusinzira sinsinzira uko nyene byaduze wabisanse tuyasanti niko mukanya gato muvuganye nabi cyangwa atariho niko nyene bya bintu bisa bisubira bikagira ugaca wumva nunda rarenganye mu mazi minsi mvugana cyangwa umuraba hamanye rugasubira kumva bya bindi toujours sentir mentir abantu batazi gutandukanya les sentiments na la volonté abo bantu barihenda cyane uvuga amini byibushe bre mugaba amini byibushe cyane yo rero iyo rero uvuga gusa ngo nabyumvise nta bintu byo kubyumva aba bose wo byumva guhera nga wo byumva ni kese yuko abo bantu gusa ni muri hafi na hafi imana ishimwe murabyumva rero principe ya mbere nyimbura umwana w'imana harabandi zawumva none ujye umuntu arakijijwe none ngo bon ngo arasenga ah tabora ukano watangwe bon arasenga n'abarundi abarundi bose ntibasengaga yewe abanyarwanda ko biri kose arafise ica senga 99% kwijana barasenga sivyo arakizizwe sivyacane mugabo yaravutse ubwa kabiri mugabi wabo bara abiwabo barasenga uri kuzana ivyo vyabako cyo nakuze babakuze biwe naba numujyango wiwe ubipopera bakubajije ikibazo yaravutse ubwa kabiri ataravuka ubwa kabiri mu mbabarire ni gikoko hunga koko subiremo hunga koko irajyana imani sim na bya bintu byo mubi koko nta mufasha yabonye ndabereka igitumaga abantu b'Imana mumi hamene imeze neza dabor nabubatse ugwabo bakijijwe satana arabatera barahura n'ibibazo barahura n'ingorane ingorane nizihura n'abadakijijwe gusa natwebwe bakijijwe hari ibyo duhura navyo bigoye none twebwe omwe dushobora kuza kumenya ibanga ryo gusenga ryo kwinginga ryo kumva ijwi ry'Imana ujya muntu nawe atazi n'ijwi ry'Imana ivyo by'Imana atazi guhungira mu bwihisho bw'Imana uwo muntu ndakwibariza ikibazo ni wateba kuronka umwana uri siri ko umuntu adafise mwe muyera bizokoroha kwa kwihanganira ntaje hijya okay uri siri ko uwo muntu mego mama muri iyi minsi ya mbere mushobora kuba muvugana neza gusa nta kibi kirimwo uri siri ko ni wamubwira nabi ugasanga wamubwiye nabi ukamwishura nabi uri siri ko atadoca duzi pantaro atangure gukina washigeri uri siri wewe iyo muhuye n'ibibazo ushobora kuvuga ngo reka dufate namaboko twinginge tubwire Imana mbega uwo muntu iyo muhuye n'ibibazo uri siri ko adadoca asubira kwirigara ahanuze na ba bagenzi biwe edaye ahanuze sebukwe wiwe satani uri siri ko atadoca muri bagenzi bamubwira ati umugore yakwishuye uko yo uri kirofa ni wataha umoneshe kama ko mwanaume umwereke kuri umugabo yari yo watanguye gusa kwivugira bya ngombongo arasenga ngombongo umbiriza wewe hari kintu wakiriye muri wewe reka nze no mubyizego wewe uyu munsi ushobora kumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo kora iki mu muryango none uwo muntu atazi n'ivyo vyijwi ry'Imana wisire aha ndabona abakozi b'Imana batandukanye guhera no mubaririmbye uri siri ko uwo muntu atazi watuma ingabire yawe icifu urisiri ko iby'Imana yari yakurukiye kugira ukore udasobora kubiko kuko ushobora kuvuga ngo veye na bakavuga ngo boite wowe ushobora kuvuga kwisondeza akakubwira ngo tuje gusangira wowe ushobora kuvuga ngo Imana numvise ijwi rya na yakakubwira ngo abagenzi bamaze iminsi bariko ravuga ngo uribaza ko ibyo bintu bizokorohera iyo rero uri kuraraba ibisobisho gusa hari ibintu utaba wibutse bwa mbere na mbere mu byumve abwirizwa kuba kijije kumbure mwahuye ufite amataye amezi uko agomba kubera atarazamo ibyo kwibaruka bwa mumenye iyo wibarutse hari igihe bishobora gushika umubiri ugahinduka warufise ya mataye batwereka muri dessin anime Munga wibaruka bigaca bihindukira. Omuntu renyimba mwari mwirabi ibintu biboneka gusa atati ndani kurimo kwera gakiza ni ndani ni gikogwa giheri ndani. Ibyo rero mwabigira azoshabona ati ayayaye oya Jesu uyu so twahuye. Suyu azoshigara aca yirabira hafi. Iko bimeze. Haleluya. Azobingorana. Kindi ubwirizwa kuba ari umuntu muhuza ibyizego byizego iki kirahambaye abantu bimana urazi gituma ibutse umugenzi nawe yari yatoye yamubonye amaci iminsi umwe asengera ahantu basi byizegwa bimeze uko unduko aranu saga basi byizegwa avuga shora kuvyuka avuga ngo azemba umunsi mara mu telefone aramuhamagaye ngo ndashaka ndagukeneye ko numukobwa cyambwira ngo uratko unumva impemu yanje itakumva ero nagomanda kubwire biherere nga kuko impemu yanje ntikumva biba biraheze muga ivyo bibaye kubera iki arafise ukuntu yarezwe no mu byizegwa by'ijambo ry'Imana umuntu mudashobora guhurira no muri ibira muvuga amajambo musekana nyabwira Imana cyo kintu naco nyene no kubiraba kuko muzogerana mu rugo sange no gusekana gusa ko wizera ibi nawe wizera ibi sindeka munyumva okay bandan verse 7 irivuga ngo uwo muntu rero abyita amazina uhere kubitungano kubiguruka mu kirere no mu bikoko byo mwishamba sivyo ngo ariko ntihaboneka umufasha akwiranye n'umuntu aha ngomba mvuge ikintu yaranarije yararabye senge araraba gakwavu araraba ingwe araraba ingeregere araraba inzovu araraba inzovu donc yarabye amataye yose mugaba araraba muri ivyo bintu ntiyabonamo na kimwe ingene umumenya mukini ngomba kuvuga je nacise investigation canke analyse gushishoza kuraba kwiweza sivyo ivyo rero navyo biraba harabantu batwigishije nabi batwigishije ko mu profeta arashobora kuza kubwira ngo urya ni gwawe kandi utamwumva sivyo bo je nivyo nize sindi wivyo wize mugabo mbayuraho yigeze kuvuga ngo bega mu profeta kubarira ngo urya ni gwawe ni wazoza kumusoma Adamu yarabanje araraba ari uweza araburamo na kimwe nta cyakirimwo kuraba uwo muntu nubwo wumvise mengu ramukunda nta cyakirimwo kubaza abagenzi nta cyakirimwo kugenda iwabukaraba urashobora gusanga iwabo mwicaranye ukumva ingene yishuye mama wiwe cyangwa papa wiwe ukavuga ngo none yishuye umuntu yamukuye mu nda akamurera none jazonyishura gute duhuye dukutse Adamu yari uweza araraba urasuwa kura umuntu havuga ati numuntu niki mwanya wa kirt mwanya wa materano wo kudagusenga akubwiye ngo turashobora gufata program enyawugira imana kenshi kandi apana rimwe rimwe kenshi ni sinye yuko uwo muntu uraraba neza ko atambaye ishusho y'abana b'imana umuntu agwa ama program chaque jour mufite imisi yo gusenga Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Ashaka iki? Allô? Kwiweza nacyo bitwaye. Kandi rero mu buryo wiweza tujura rekamo ikiganda cy'Imana. Kubera iki? Abantu benshi bariko bubaka amaholasyo yabo bubakira kuri Hollywood, Nollywood, novela, Kim Kardashian, wona bonye muri television, abazungu nabo barabiziga wanga kugira marketing. Iyo bagira marketing y'imishatsi arabakobwa bashirako, iyo bagira marketing y'amavuta akoreka umuntu akakwerekana taye. Ikibaye rero kibi isi aho yatwujanya handi hantu bagaca banashiraho abazungu barafise ikintu bavuga ngo abantu beza basagutya, sivyo? Cyangwa mwe amwe abanyamwuka, haleluya, ivyo niko ndavuga abantu babizi. Aho hanza aho onye baravuga abantu beza baragira kumva ngo umuntu ngo afise taye ubuhagezwa bonze mugabone na mvuga none ko biguma bihinduka ejo kada wumva ngurungana gutya. Nene mwumva ku isi yacuramye ihindagurika. Rero iyo bavuze ngo abagezwe nicyo tuma abakobwa benshi ubabarije hewe wabyibusha yo uranyanka uranyanka kubera yumva ngo abagezweho n'abonze nawe yabyibushe uyayo hewe ngira nje kuri regime ninde yabaroze. Umuntu mwiza bamwiza dabor mu mutima hama ibyo mu mubiri navyo birahindagurika ibyo bire n'inyama y'ibyondo. Icyo tuma batwereka abantu b'inzobe ku mavuta no ku mishatsi n'icyo tuma uyu munsi nta mukobwa kigomba kuba uwirabura bose bagomba kuba inzobe. Ninde yabaroze iyemera uko nyene uri mwiza uko nyene atani ikindi kintu urashirako Imana yakuremye ntiyiyenze uri mwiza uri mwiza uri mwiza. Kiri umuntu ari iruhande yawe ati uri mwiza friend. Numvise agakuru uko dukunda kuvuga aba pastor ngo bwira mugenzi wawe hari umuntu yari yicaranye n'uwundi vraiment adafite ubwiza kuwunda aba pastor avuze ati hindukira mugenzi wawe ambwira ngo uri mwiza oya ngo usa n'Imana ahindukira ariko pastor n'uyu nawe ari mu ishusho y'Imana kubera ingene yasa n'uyu nawe ari mu ishusho yari asa n'Imana kwera iyo mana we abyumvise nimubwirizwa kubakira ku bintu ubwirizwa uragira investigation y'ibintu kame wumva mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mu bintu ubwirizwa gushishoza uraraba ko umuntu agukunda adakunda inoti yawe wa musore kimwe mu kintu fa cyagiye kirubaka byinshi kuri madame je wanje jima nangiri ubuntu ima responsibility imishingano yo gutunga umujyango kiri muto hama n'umuntu umwe nkavuga ati vraiment duheruka gusohoka kera dusangire mugaba tukaba twaganiriye ngene muhira bimeze hama nakaguye ko atari na menshi atari amafaranga menshi gaca ndamubwira ndakene vraiment tusohoke tuhave tuja gusangira ku mugoroba akanyankira akambwira ati wapi ibikunda ndabizi ko muhira ari ikintu bakeneye wari warambiye rya ariko imeze uko nuko rero ndushobora gusohoka ngo tuje kujya inyama tukiri iki kandi ivyo wo bikoresha muhira kameme si kabi bwa buravuze wavuze ikibazo na baravuze ngo ndakumbuye brochette wavuze ibibazo ufise ntani byo yumvise yumvise ikibazo cha brochette ibihu mwanya uzuregeranya ejo genda wasamye gusa ngongo Adamu yararose umwanya wo kwihweza yarose umwanya nyimba ushoboye kubona umuntu adashoboye no kubabara ibyawe ngo wakababara ivyiwe banze urabiha umwanya navyo nyene tenda za guterera hejuru uraza gusama ivyo wawe ikindi gizwa gushishoza ko uwo muntu reyelma uramukunda nawe aragukunda Murabizi ko hari abantu bashobora kwihatira ku bantu. Je ndamukunda kandi mbwirizwa gushiramo ingufu ankunde. Wewe ukabibona ko chaque fois wewe urakora, wewe uravuga, wewe uragira mubwiye je t'aime moi aussi. Ukompoje poème d'accord. Wewe urako ofe tukabona ko wewe harimo ingufu nyinshi. Mugabo wewe nta réciprocité birimo. Na kuvyisura birimo bihe umwanya kumbure nivyo nibiriko birakwereka kumbure yuko wewe urakunda cyane mugabo we niba gukunda nico tumari gushwa gushika rero mu rugo gatuvuga ngo kandi rega narabibona ngurazi inkere nandika poeme nkandika ibijambo birebire ugacumbira ngo dako ugasuvuga ngo mwaos nandise text Nani se paragrafe wewe ahubwo washira kagapoegwe agastika Ifo mu rukundo wabwizwa kuba mwo reciprocité ndamukunda rankunda Sino biraremera Birababaza umutima Niyo haja akantu gato tuvuga nani nabibonye rega n'unkunda Biroroshe kwabo bana Ivyo rero Birabe suko wewe ukunda gusa bivyo mariki kukunda Fise reka kumuvuga wari we kwanda bona ma televizyo hari iyo Fise umuntu wakure yakunzwe n'umugabo kandi afise amafaranga Hama prema gakora ibishoboka byose kamuha byose vreme mugabo mukobwa nta nezererewe inge nasa wa muntu mugiye mu rubanza ibiyoshe ku presenta ngo se mon mari uno mugabo wanje mugakoma harakanota kavuga ngo munsi umwe haraza bimirije arambara ngo ndamwaze none umujavre uramukunda urakunda ngo ngo si cyane ngo ariko nyene ngo Pero ukiruje kuba ku rugo atari cyane. Abo bani ngene bubatse no munsi baravana gasubirana bakavana bagasubirana agataha agasubira kubera iki nta reciprocity irimo. Uwundi nzi we yari umugenzi. Yimirije kubaka ndamubaza none wewe ko twahora tuganira ibi bintu nkaba mbona yaje ambira ngo birashushe. Naho Bimeze gute unabonye katuzogira mariage ambira mukiringo gito ni eh mbira ingene bimeze acarambira ninde kwanza arambarira ni eh hama none gute ngo ya ngurumva ngo mama umama urabona ko agwaye ya mari karambira ngo bari konfe ntabonye umukaza ntaronsa kuzukuru ngo rese no kwemera ko mama afata abonye ni mama giraje kubaka cyane we ubwira guba Tuju nawe nyene atsabigira uko nawe nyene urugo ntemerewe neza Adamu ko yaronse umwanya wo gushishoza wo kuraba nuwagarare gusa kuvyo wumva byaduze uze wame wibuka kajambo santir mantir ivyo wumva banza ubiye umwanya bihore bitekane uraba ibintu bimwe bimwe utudetaye tumwe tumwe niko navuga utudetaye tumwe tumwe kumbure urashobora kwisangama imana ishimwe cyane ikindi ihweze bihe umwanya kandi wubake nka wewe urondera umuntu wewe apana ngo abagenzi bashimye apana ngo muhira bashimye apana turase ibintu mu muco wo muri Afrika wowo umuvyeyi aca kubwira ngo ya ngo sindamwemeye kubera ko utamwemeye oya sindamwemeye basimbwira kubera iki sindamwemeye None afsinge some oya gusa sindamwemeye Niwubake cyane urondera umuntu abandi bo gushimira Iki kintu ndagitebye ko kubera iki kenshi turaba ibintu bito gusa ifo kuraba kwivyo bintu zo bisiporta None umuntu mutanguye kuba muri kumwe muri horaso bisanzwe nurana mu presenter hewe arakwikura mu gahogati ndakubarire cyo twahuye dukuze n'umuntu abikubariye utaramushikana izogenda gute Nomumenya gute abwirizwa kuba afite caractère ukunda ushobora gusupporta ushobora kwakira Nibande bambaye ibirato ababyeyi babo bambaye babambise ibirato bazokuriramo nga cewe ndimwo Changi impuza iyo mpuzu zoyikuriramo ubuharaje sirmezira era batugira ati iyi mpuzu yi ufite imyaka 4 no muri 12 zo uyambara nakuvuga ngo uyambaye yagendira atamba Nikirato nacho warashiramwe amasocks ugashiramwe ibipapuro bingana hari. Rero mukiri kumwe bisanzwe ukiri kurashishoza ukiri kuriweza. Ukabona kwico kirato ni wocambara. Reka kwiyata ngo kiza yo muramatsi kuja kugura ibirato. Baje abantu badandaza ibirato. Ngari iki kirato kiraguka. Ngo naho umva kigufashe kirashobora kwaguka. Ngo buhoro buhoro ku iminsi igendiraza ngo kiraguka. Niko imeze Woka fatana n'umuntu mukabona ingene inyifato yiye kavuga ati intahe no kwihanganira mukavuga ati antuka nzokwihangana iki kirato nzotwihanganira kizokura ibintu nzoshura kuvyihanganira agasubira kandi ukabibona ko bigwiriye mugabikababaza umutima wawe mugukaga umuvuga ngo nzovyihanganira nagenda kore ko byoroshe muri fiancé canke muri relation kiri ntoyi biroroshe kwihangana ariko mu rugo biragoye kuko umuntu muragumana cyane kuko mukiri a distance umwe atayi wabo uwundi wabo hari ibintu mutarahuriza ko uwo mwanya biroshe kwihangana ariko umuntu mushobora kuvyuka ata programme aho mufise mukamara na 24 aho biragoye guca wihangana allo ni wumva ikintu mutima wawe uremerewe hakiri kare ico ni sinye kumbure nyimo mutima wumva uremerewe kubera ikuruha Halo. Aise avuga ngo ni muze barushe n'abaremerewe. Twikoreze ingata Yesu. We urushe uremerewe bikoreze Yesu. We uvyikure. Anyumvise. Kambanda. 20. Ngo mazuhora Imana asinzirizwa umuntu ubutikoma arasinzira amukuramwe urubavu rumwe aho meka inyama ngishingo cyo angoma kuvuga iritiro ya musinzirije iritiro genda ligeranya n'imigenderanire dufitanye n'ima enda bere kwa tureke kubeshanya anari gihe natwa pastor dushobora gushikutse we byogenda gute umuntu menye a 20 combien a 30 gurondere kumumenya kuri iyo myaka yose ucumumenya mu meza ngahe canke mu mwaka umwe cha imyaka 2 guhama mugire mariage abaye imyaka 40 nawe ugira umumenye mu gihe kini nganuko nibikunda iritiro birivuga ngo Imana iramusinziriza genda gititiro wamaze kwiweza ukabona tusinzira bakalme surtout aba adolescent nabantu batazi kujera anvi na volonté donc ivyo numva nifuza nibintu byo ndabatanukanize gatoyi anvi na volonté chamu bitahura nkumvuze ngo ndagomba kuba umukinyi rurangiranwa sivyo abakinyi murabizi ko ari njaba babemerewe batajya ibintu bivyibusha bashobora kubibabuza hari njye abafirizwa gufungura ukuvuga volonté niyo kuba umuntu umukinye mugabo gacuvuga ngo j'ai envie yo kujya mayonnaise ya mafiriti ibi bintu kandi uziko bivyibusha fait envie nico kintu wumva ushaka mugabo kidahwanye n'ubugombe bw'Imana cyakidahwanye nico n'ikintu kizima sinzi ko muri ko murantahura rero Mwadore salumu na bugango, zewe uyu muntu ndamukunda ivyo bintu bindi ntugome kungora nsakuzogira urugo gwiza mugabo niko ndaraba ibi bintu ah nopfa kubitolera iri tiro bavuga ngaha je ndagita itiro gimigenderanire ese ntitubeshanye ni wagiriranira ubucuti n'Imana ugatuza mu mutima wawe Imana izogusinziriza usange babandi bantu bose nturi kurababona inkuru nziza iri hefu nuko nyuma yo kwikangura muze kwikangura nuko hari umuntu Imana yashize ku nzira yawe cyane nzi no kumva amen none baba Kristo batashe niho bari nyimba ariho bari numve amen Nabizi ko mutagomba ko mvuga amaverse ariko ndayavuga. Mwitwararika iby'ubwami bw'Imana. N'ukugororoka kwanyu. Ha musinzira utuze mu mutima. Imana irafise umuntu yashize ku nzira yawe. Ibyo kuvuga ahantu uvuga matremes mugaye gihambaye nuko wizera ko Imana igufitiye byiza yateguriye ubuzima bwa kandi utazokwihenda. Mu isengesho n'amasenga kuva kare navuga ngo Mana Jewe nk'umuntu ndashobora kwihenda ndashobora kuraba nkaraba nka Samuel ndashobora kuraba kubiboneka bigatuma nihenda ariko nyimba ari kintu na nashobora gukekere nyako nuko ubuntu bwawe urashobora kunda ubuntu bwawe nibwo buzontuma ndonka umuntu ahwanye nanje kandi ndakwizenda gufitiye confiance ko wamuteretse ku nzira yanje sinzokwihenda mu izina rya Yesu ndakunda kwikomya amashuri yashikana abandi ntibigana ariko muravyo kirya confiance imana babantu bavuga ngo reka shareka hamwe no reka kumubwira hakiri kare nibashobora mu ntwara nta confiance ufite imana ino itumenyera kuri byo tutariyumvira izicara ryacu iziva hasi ryacu iziminyuro yacu none iyo reka kumenya icizo ukene ahubwo twebwe muri uko kutayizera nibyo biduma dukanura yukanuye naho utubona byinshi igikoko urasho inzoka urashora kuraba inge nitambuka kandi inzoka inge nigira ugacha wirabira inge natambuka kubera iki ntiwasinziriye gira mugenza ati sinzira 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 mukome buhoro buhoro ati sinzira imana bari yigikangura hari kizo gukangura utukangura uvuga ibyabaye kuri verse 22 à 23 Murongo wa 23. Icambere yavyutse avuga. Yavuze ngo maze uwo muntu aravuga atuyu ni igufa ryo mu magufa yanjye. Nama mbaza ninde yamubariye ko uyu muntu ari gwiwe. Agacerere ko mu mutima kazoguha umvirize ijambo. Unyumvirize. Agacerere ko mu mutima kazoguha gutandukanya amajwi mabi na majwi meza nayo utanguye kwiruka n'imyaka yanjanye abandi bagize ugo gwamo gwishi utuma uraba ukanura mbwa utuje mu mutima ati imana irazi ivyanje ivyanteguri reka nkora ivyayo hamirazi ko uyu mutwaro urandadishingira bisiko ndumukobwa nkeneye kubaka ndumugabo nkeneye kubaka ugwanje imana izogusi ofet uzotukanura mugo uzokanura ubono wawe umviriza ahateyo yohaguruka yovuga nyibutsasha Jean-Pierre Evangeliste Jean-Pierre nawe ayovuga mugabo twese kobabwira ibyacu mugabo wewe nturi jewe nico gituma ni wasinzirizwa n'Imana wo kibera mu migenderanire n'Imana ukayizera ko ivyo bintu irabisukubikeneye uzosanga ukangutse ukangukire kumva uwo muntu utusanga afise na bya bindi ufushaka nawe nyene ufite murahuje singomba gusarara umanegereze kurangiza kin harabantu nabo bahushije umugambi w'Imana kubwo kutamenya iki kintu Adamu yavuze kuri 22 kuri 23 maze umuntu aravuga ati uyu ni gufa ryo magufa yanje na karako mu mara yanje azo kwitwa umugore kuko yakuye urumva yavyutse avuga poem Munga wewe wishinga kuvuga Matayo. Mukuja kuresa ni bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo hano umuntu ashobora kuba vrema ari wowe wawe. Munga atavuga ati uyu muntu atazi no kuvuga je t'aime naragukunze avuga ngo Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah! Hey! Wanye nura mukanze eh vuga ati uyu muntu azaba nkubitana. Uya azaba ngo Ugiye huza. Yesu ashimwe. Maze iminsi ndi mu masengesho. Natanguye kubona. Mbona nambaye ikoti yirabura. Na cravate n'akantu kari ngaha mu mfuko. Ndakubona wambaye ikanzu yera. Bona abantu baduhagaze imbere inyuma ari babiri nabandi benshi ndanumvijuri imbariye ngo umugore wanje uravyemeye none as naje ndi we no cyane gusezera ati po genda harundi nigeze kumva bwango ngo nabonye ngo tume ngo tunyugunyugo tubiri ngo turi hejuru turuko turaduga ku onye ngwama turiko turaduga ngo nzambona ngo amashugwe ngwama mbonye amashugwe ngo nzambona ni James iryo shugwe ngo ndari guhaye ngo nzanumva mu mutima wanje ngo ni wewe wendo wangu kweri ki yumvire Ini nyakabiga yakanga. Ya mbere yumvire ugomba kuva nga uje muri nyakabiga ya mbere. Ugatsuraba utiri nzira ngahevu. Ukarinda kumanuka ani mwija. Umanuke mwijabe uze kuzunguruka kugira uze muri nyakabiga ya mbere. Wewe wakuza kuvuga ivyo ugomba urinje kuza. Ngo muri ijambo ry'Imana riravuga ngo. Nguhereye mu itsederano ryake. Ugatsuda mu itsederano rishasha. Mwijambo ry'Imana ngo cyamugira. Ah haleluya. Yo. Dabor uri kubisuka mwamazi. Nyimba Adam ikintu cy'ambere yashitse avuga yavuze poem. Urashobora gusanga uwo muntu ikinakeneye akeneye poem. Akeneye kumva ijambo ryiza kuko amenyera amajambo mabi gusa. Arimo muri bandi ba Fredo miso y'ibitutsi. Sange naho nivyo yamenyere yaronka et d'ailleurs na gitsina gore nta mukobwa numwe amwe kusikibazo kandi nyimbuga ifite ucuza tukugire deliverance amuna dakundi jambo giza tureke nabakobwa natwebwe nibutse seminaire nkiyi bariko baragira bariko ravuga uburyo abantu bakira mu rukundo mwigisha ravuga ibintu kanaka hageze mu bibazo acagira uwo ndavuga ngo muga mu byo wambuze byose je nana kimwe kirimo none wewe vuga ingene wakiroko je vraiment nta ni byonze uje niko navuga ari abantu badashobora kwitora muga quelque part ubufise kibazo mu kinyarwanda byita ngo komora umuntu kumugira deliverance kumwomora sivyo muhora ndagikuye heno imani sib nikisebe iki kintu Adamu yagize yavuze poem kumbure wewe nivyo wifuza erega nigituma ushobora kumumenya ashobora kuza ari umuntu afise ivyo dabo ngomba mwamaze kumva ko nashize mu Imana hama nashizemo kutuza ikindi nukuraba mu makahakteri mu nyifato y'uwo muntu ubone ivyo bintu ushobora kuvyakira mu mutima wawe kuko abantu tugenderegwa kwinshi ni Imana hari gihe je Imana ishobora kuba yarangendeye kuko kubisengera bibwirizwa kubamo jikanyireka mu buryo ubu nijwi ryo mu mutima canke mu nzozi ariko handi nagire n'ivyo by'amajwi biza ariko mu mutima nkemezwa na wakavyemezwa hama tugahura rero muri ivyo byose ubwa mbere na mbere cyo nobwira mwebwe bana b'Imana babantu bari deep bari profond byaje ibwina mu kurondera kumenya Imana imbere ko nda hako mvuga ngo cyane ibintu birebire ngo no mumenya gute menya Imana izo kumenyesha uwo muntu nimwibagira byinshi navuze wakoze zijya modoka RAV4 araza ubushobozi zifise araza te uyu musozi yo uduga cyangwa uyu musozi ni wa uduga wakoze zino telefone araza ubushobozi buri ndani bwayo ko budahagaze gusa mu gutelefona no kwandika message irazwe ishobora kujamwa ama application akomeye rero uyu yayikoze mugire confiance azokumenyesha uwo muntu afise ibyo ufise ni warondera kumenya Imana izokumenyesha umuntu kuko niyo yamukoze iraza gatse kibwina iraza ngena shabura iraza ngena nezegwa iraza ngena yihuta kuvuga cha gukora irabizi nawe ibyo muhurire rero ikibazo dufise abantu bagomba kuja mu maseminere ya Nomumenya gute cyane kurusha kurondera kumenya Imana cyane tubatugiye mwisi cyane ariko kandi nituguma muri ibyo gusa turamenya ibintu mbwirirwa ngendegwa ko tubwirizwa kuraba Imana ishime cyane ani yo ngomba kurangiriza icyanyuma cyanyuma unyumvirize hari mu mama umwe yari couple couple nkubu ya Jean Pierre na couple ya Frank et chaque fois Jean Pierre na madame bavuye mu modoka Jean Pierre yashazunguruka akugurura umujyango madame we umugore wa Frank ati Fara buriya ndakubarire we nasanze utankunda uramaze kona couple ya Jean Pierre shabashitse acazunguruka agaca yugura umujyango wa madame ndakubarire nasanze vraiment wewe wapi hamatsi imisi abona Jean Pierre nacugurira madame kanje kubaza madame wa Jean Pierre ngene vyagenze habaye ikigabasha kubiri kose urukundo rwabo rwatitutse aramaze ati no ndakubaze urasi ko ari kintu mwagira n'umugabo wawe chaneze haja ashitse misi yose agasha kugururira kajya kantu karankuraho karamara ariko nema nababaye nabaye desu ko nabonye atakikugururira ngo ati yo wabimenye urumva hajya modoka yacu umujyango ntumbereye ko wari ugwaye ero bawugururira hanze nje tuma bawubije kuvayo akanyugururira yo ataja kwihana kwa faranga yo timbabarira ibijanye rena no mumenya gute ntumumenya kubera naka nawe yamumenye gutya Numumenya kubera naka bahuye gutya ariko wewe wiga kumenya Imana hamigatsi kwigisha kumenya uwo muntu mwitswe iryo mu mutima ukemezwa neza kandi cyane cyane ndasubiyemo nimukigere mukura mu Imana mu byo guhitamo amataya arahinduka iyo nzo birahinduka murabizi ikintu cyose cyo hanze kirashoboye guhinduka ntabahora bagira accident isura igahoberana none wamukunze uko ukabona sigafisi isura udatumweba oya twarahezagiye tuzovuga ati ni mu bantu ko Imana ishimwe impanuro ya nyuma kugira nakire kumbura ibibazo twebwe nganga aba pastor ari byo imana ishobora kutwereka kubganya ariko ari byo itazotwereka azagira umuntu umwe akubesha ngo byose ngo ndabibona ari nyigisho z'ibinyoma ngo hamwe siko muri abana banje muri jenda bafuka nta mutosenga ndabasengera niwa hitano mupagani katwemeza kandi ugacumbira ati foko witaba ibikogwa foko ugira wegera uburongozi bakone mu bikogwa yewe natwe kuko dusa amaso hari ibyo imana iduhisha so bahezagira sivyo mwanye mba wizaniye agakoko nikakujya nuzo pastor cewe byananiye ngira sigandi bibera mu rusengero uvuze ngo muri sengero ni huba subirayo tuzogusubizayo eka rego uhitana ukwega kwega uwo muntu mugira umukizwa ku nguvu abahungu bacu n'abatekinisi ba grave ashwa no kubyemera atabyemeye atana kijijwe mwako amushi ngo ya ngo twe vraiment ngo atari ukijijwe ngo nibikunda ndabore kuramubwira okay urabwira bakizwa gute nao uraza renda kwereke mukozi w'Imana muvugane ha no nibigenda gute barakwatuza bakubwira amajambo subira suko yasubiramo azot ndakwakiri nk'umwami numukiza ubugingo bwanje satan nivyawe byose ndabiseze ndacitse umwana suko uvuga nka peroke gasha azosubiramo mugabo katavuye mu mutima aronderande weye nimwamara gushikara azokoreka ivyo bintu undi yavuze ngo urugo si campagne d'evangélisation umuntu nakizizwe umuhate kongo ingo kizwe ce tubana arakwemerera mushitseyo canke ngo azohinduka unaniwe kumuhindura utarashikayo uzomuhindura mwashikanyeyo kazi yako mwami Yesu abahezagire
kibazo cyanjye ndabaza ngendeye ku byo yatwigishije urugero yaduhaye rwo kuri Adamu ko wavuze Adamu ngo yahisemo neza mbe Adamu niwe wihitiyemo kibazo cyanjye ni iki nimba Adamu yarihitiyemo ko yamaze kumenya ko Eva bamaze kumenya ko bacumuye ko yamaze akavuga ngo ni wa mugore wampaye wumva Adamu ni uriwe wihitiyemo ikindi kibazo cyanjye cya kabiri kiravuga ngo kumuntu ahinduka bigendeye nk'uko Eva yahindutse none ntushobora kurebesha aya maso bitewe na relationship mufitanye wamara nawe akazoguhinduka kuko Eva ntiyazanye ibyiza kuko ibi byinshi tubona hano ngo ni cyaki inkomoko none umuntu ntashobora guhinduka ashobora kuba mubi agahinduka akaba mwiza yaba ari mubi wamuzanye ari mubi agahinduka akaba mwiza murakoze
kibazo ranje fise hari ahantu bigeze kuvuga ati iyo muri mu rukundo ati ama ukabona hariho amadefono uvuga afise ngo nakuvuga ati ngo nzovyihanganira ariko ko tuzi ko umuntu aguma ari umuntu ashobora kugira iyo defo mbe kubivamwo niyo solution yuko kubivamwo mengo nyene niyo nyisho icyo nyine nashobora kucihanganira niba ari umuntu aca bugufi akabishobora kugihindura agenda ahindura ndi kirumvikana ndagira ngo iyo umuntu afise ikosa novuga basi n'umuhungu n'umukobwa umukobwa afise nk'idefo umuhungu aho avuze ati ntabwo ndavyihanganira nzovyihanganira ati rekana n'ibyo ati kubera yuko ntuzi yuko ibyo bintu azobihindura nkabaza ati none kubivamwo niwo muti canke ahubwo nimba uwo muntu yemera iryo kosa ko arifise uwo mufasha kurivamwo yemeye yuko abona ko ari kosa umufasha kurivamwo akariheba canke ukanamusengera aho ko yobivamo kuko kubivamwo ushobora kubivamo kubera afise iri kosa ejo ugahura n'undi afise irindi uzoguca umubivamo gushika ryari
nabasabye kutaduheza amashi mwumvirize neza Yes, ashim. Hamwananje nashatse tuvuge kuvyerekeye iyo umuntu akijijwe hari ibintu bavuga ngo femme de destinée cyangwa homme de destinée. Nemera yuko abantu babiri yo babanye Imana ibifise ikintu bazokorana bazofashanya. Hari ukuntu rero umuntu ashaka kuza akubwira ati burya jewe narakweretswe. Ati Imana yarakumbwiye kandi murazi ko Imana ivuga. Jewe sinanse ko Imana itabwira umuntu ibwira uwo ishatse mu gihe ishakiye. Ariko nashaka mvuge ati mbega wewe iyo yabikubwiye ko Imana yamukweretse ariko we atacudziko ataca Imana yabikubwiye mbega ibyo bintu byoshobora kuba byoba byo cya
yoba ari kosa wemeye cyangwa uhakanye ubugararije Imana
oya ndiko mvuga nti mbega uyu muntu iyo wewe atacurabimenyako bishobora kuba byo bishobora kuba byo utarabimenye ariko we yarabimenye ego densha kumenya eske iyo muntu iyo yabwiwe
Imana ishimwe ikibazo canje ni Imana irashobora kukubwira ngo mubane n'umuntu atarakizwa hama umuntu aje akabiguhanurira ngo umugabo wawe nujya atarakizwa aho vyemera canke aho vyanga
nanje ikibazo canje sikindi hari igihe ushobora kwanza ni hari igihe ushobora gusanga umuntu muri kumwe aho relation kandi urafise donc Imana yaravutse kandi nawe urazi neza uri sûr et certain ama caractère na vya bindi vyose ko ushobora kumwihanganira ugasanga muri processus yo kuvuga ngo muje ku bavyeyi nka kujya wavuze ngo umuvyeyi akakubwira ngo ndamwanga canke ati sijya muntu wapi nta kigenda muri ico gihe ubu Imana iba yavuze ngo ujya muntu niwe muzobana ujya muntu niwe gwawe eske muri ico gihe muba muvuga ngo mugiye kugira mariage eske atamugisha umuvyeyi yavuze ati uko bimeze kose nuhitamo kuja kubana n'ujya muntu jonsi sindi pour kuzoza kuzokubera umuvyeyi kandi sinzona haba ariko mugakora mariage eske après il y a les inconvénients ou bien monyuma hariho nk'ikintu gishobora gutuma mutamerana neza canke mu muntu ze muri relation yo bamwo ikibazo merci
okay reka mere kuri kinibuka cyanyuma mu gihe ababyeyi banse muvyeyi kandi atacafatiye ko anakubwiye ngo niki akabwira gusa ndamwanga namakaya mayashitse mwe nyimba muri sure yuko Imana yavuze simvuze ngo muce mwihuta fata n'umwanya musengere umubyeyi musengere kumbura Imana ishobore kumuhindura sivyo imupfe guhuruduka mukore ibishoboka byose imbara kumwiyegereza kugira urondera umugisha wiyo musengere ariko hari amaka kabisa umubyeyi anana akavuga ngo no kandi wanamubaza bo hari nabahora bashiramwe ubwoko cagashiramo ikindi kintu wumva kitari fonde y'abantu muvyizerwa vy'ijambo ry'Imana ngene bihora bigenda mukaba mwavaga n'Imana mukaba mwamusengeye mwafashe igihe bazi Imana mbega ni iki gihe cuko biba jewe ndaza makamenshi yabuko mu nyuma ababyeyi bakaza akaba aribo basaba imbabazi simvuze ngo usubigira wankumugisha w'umubyeyi rindira ubihe umwanya kandi uramusengere ako ni nk'uko Imana ishobora kubwira ngo ni iki gihe ndagomba ico nzokora muri uwo muryango ukagenda bagutera amabuye bwa mu nyuma Imana ikemeza ababyeyi je ndabiza amaka abiri ababyeyi baraza barasaba ikigongwe bahezagira abana kandi ubwa mbere bari bavyanze kandi bobo umwe yafatira ubwoko wundi yavuga gusa sindamushaka kwera arafise wundi atunze yagomba kuwo mukobwa wiwe atwagwa nawe mva nocishuruko ni wihute senga musengere umube hafi umubye akimara kugira ngo selo mama vazi imana nizo kuvugira ego we uri inde kugira ngo utore umuntu mubi ucugira ivyizigira ko azohinduka ariko nyimara imana yamugutore sivyo nyimba rera imana yamugutoreye unyumvirize akaba mubi nabo bo ekanze ndongera yamugutoreye muga nawe wamwumvise wamwemeye mutima wavyumvise sivyo nico gituma hakwiye kubaho n'inyigisho rimwe rimwe umvirize ico ngomba kongera ko zingo z'abantu bari kumwe kwera ikosa ryabaye kuri Eva uriya Eva yaganiriye n'inzoka Adamu arihe Eva yaganiriye n'inzoka Adamu arihe imana yaradusigiye ububasha yaduhaye autorite si bintu byose yamikida ngoya ngo rekwa mukobwa ngo ntumwegeye yaraguhaye autorite yaguhaye ijambo rya ariko kumbure Adamu yabaye busy gukora ivyiwe yibagira ko hafi y'umugore umugore ahura n'inyoshambi kandi mwibuka ivyo Adamu yarasamaye niwe yabwiwe ivyo kutagi giti muga inzoka ihenda Eva za kumuha n'umugabo arategarakira ngo habaye gusamara kumugabo kuko Eva yakorokeye mu byatazi siwe yabwiwe ngo iki giti ntuzo kigeko rero nuko rero bisaba gushika umuntu ni mwiza kandi Imana yamuguhaye ngo niwe yahindutse buriya raba neza nawe bo kutabigize mu ruhara mu guhinduka kwa umugore tureke bavuga ngo hama ngo umuntu agahinduka ashobora guhinduka kuko nawe wabigize mu ruhara numva ruko no vuga ashobora kuba ari mwiza agahinduka ataruhara abigizemo none ndababaze nta muntu atahinduka nta muntu atotegwa nta biba tureke ibibazo byo guhinduka hano ibindi bibazo bihari fata umwanya musenge fata umwanya mwinginge fata umwanya ko muri Imana iguhaya kajyo kuko icamwa cyo kwihangana kigaragara wamuvuga ngo Imana ama kwihangana ari gice kwishura muri ibyo bigoye kugira ngo kwihangana kugaragara bavyumvikane numva ruko no bivuga okay ngira arakantu tatahuye kuri ico onye umuntu wese bahoraho ngo chacun a ses lèvres umuntu wese arafite imibembe yiwe shobora kuba ufite defo muga murabizi ko abantu bafite defo zibitangira imbere zinyaruka kuboneka okay akantu mutumvise kuri iki nashatse kuvuga ngo wewe urabonye ko ivyo iyo defo yiwe wewe ntushoboye kuyihanganira nturi kurumva ko woyihanganira muga ugomba usigiririze uvuge ngo nta kundi umuntu wese arafite defo ariko ushobora kunda afite defo avuga ati ah nibisa nta kundi uyu muhungu je nkunda abantu batavuga cyane mugabo uyu aravuga umengo ni radiyo nzi umugenzi wanje yamacabwa acabwira umugabo we tisheri inge gato abandi bavuge erega wagumye uvuga wenyine urumva ishobora kuba ari ibintu udakunda ubona umengo ni defo muga kandi shobora kuvuga ati sava ibindi ashobora kubyihanganira aho sawa muga ari ikintu uvuga ati ah kumva wapi muga ucuvuga ngo oya ntaca abantu dukozwe mu makosa shobora kuba ari ikintu kigoye wewe ko wihanganira sivyo aka gacupa ingashobora kuja mu iritiro birashoboka ko inge nukozwe iki kijanye hari ikintu tushobora kwihanganira cyane rero kubera ko ugomba ucyihatire ko kandi udafite capacity yo kuja mu iritiro iyakozwe ijamwo ni 0.60 baradugi 5 nacu ugatugomba ngo yatu datsindagira ndatsindagira bijemo oya wewe wamaze kuvyumva utarashika mu rugo kwico kintu wapi kweri niho gisabirako mugugo mutsindagire ngo nzovyangane ico nico nashatse uvuga kiri clear ntugira umutima uhagaze hana abantu bacavuga ngo yongo no bangararijijwe ikimana ngo imana yo nkubitakanywa afinyafa wayo nkubita inkoni yihora ndatinya inkoni ucuvyemera oyaha oya nitukiri mu ntwaro yazana amatazara masoro imana iravuga sivyo tekana rero nchuti yanje nyimba vyabaye kuri yo cha vyabaye kuwi wawo kundi mugenzi wabarije bamahoro itarakubarira nawe amahoro niwihute wala mbo uwo mupagani dabo nyimbitse muhaga kiza mugahurira hano naze bikaba mugani vuze ngo cumwemera nk'umupagani kumbure vuze ati urya na maka exceptionnaire ashobora gushika ariko ati ujyaze uwo mugabo wa muka wa muntu muvyaha bandanya n'ubuzima n'ucubwo amaso yawe ari kuri urya kumburizo muhaga kiza atararonka gakiza icyo ni sinyi twereka ko bitari byo uko nishobora kukubwira kuja umwana wa Lusiferi kugikoko nibikunda kwikujana mu bikoko kandi yakuremeye umuntu mukwiranye nyimaze wakizwa na mahoro ngira bizobavye kuko ntidupinga ubuvugisho tubwemere ariko bushitse mbwa tuzovyemera bishitse ariko imana yamuhaye agakiza kandi ataruko wewe wabigize mu ruhara okay hama munyemerere nongereka akantu kubijanye niki ndaza makaka ndagushika inkoko ari abantu bahora baja utwagiye mu cumba cy'amasengesho wama aho rero muzikware n'abahora bavugishwa dufate nka Theo arubatse arubatse ambwira ngo imana ivuze ngo ujya mugore wawe su wisezerano ngwiguhaye uwundi musha haleluya ngo wisezerano ngo mukobwa wa Aburahamu uru ivyo sivyo sivyo edaye soma ijambo ry'imana naho yoba mubanye atanakijijwe hari si ijambo ry'imana ribivuga niyo cyavuga ngo mwaramaze kubana Pawulo abivuga mu Bikorinto akavuga ngo ntuce umuta sivyo rero gute wewe ugomba ucuvuga ngo Imana iguhaye uwundi hanabongera bonus iguhaye uwundi imana y'umusesekara sivyo sivyo nimube intimide mutega ubwoba n'abavugishwa uvugishwa tubwemere yo bushigikiwe n'ijambo ry'Imana itari byo nashaka bari mareshare arshi tritri bishop itari mu ijambo ry'Imana bicishemwe umurongo sivyo nuko